Nā, I rongo rā koutou I te Premier Hall I a Bill English, kua hoa tu e ia, te tūranga minita I ngā take tāpō e kia Paula Bennett, te Premier Tuarua. Ko Nicky Wagner, te minita Tuarua I ngā take tāpō, hei tā ngā kai whakahaere pakihi tāpō ki roto o Rotorua, kei te tino pakari te rānga I tāpō I tēnei wā nei. Ai, ake ake ana rātou I ngā minita hall e rua nei, kia tai a tinana ki Rotorua, kia kite a kanohi atu ai rāua I te angi tū o ngā pakihi tāpō Māori, kei a Roihana Nuri. Te pūrongo.
Koinei te kāinga o te ao tūruhi Māori, ia tau tai mai te tini o ngā tūruhi ki te pā o te whakarewerewa, pēnei I te rānei.
It's been an awesome start. It's very exciting at the start of the season going through into the main flow for the village. It means more jobs.
Ko James Warbrick o Tūhaurangi te heamana mo te taratihi o te pā o te whakarewerewa. Koinei tana karere ki te kāwanatanga hou.
I would like to see more officials, more ministers come down to our village. Obviously our village is the oldest Māori village in Rotorua, the oldest business.
Ina nahi tohua te Premier Tuarua ara a Paula Bennett. Hei minita take tāpō I hoki.
I'd like to congratulate her. I'd like to see, like to invite her to our village and experience our culture, our way of life.
I piki te tāhua pūtea o te ao tāpoi mai te 28 piriona tāra I te tau nei, he oi tataki te 35 piriona tāra I nāia nei hei tā te rōpū tāpoi o Aotearoa ka piki tonu aua nama I te tau e haere nei me te raumati e tū nei.
It's been increasing every year. I believe that New Zealand is basically on the map as the place to go to, and they come to Rotorua to get a bit of a cultural experience, and we offer all that.
Ka kore hoki te ua marangai e aukati I te tini o ngā tūruhi e noho manuhiri ana ki te pā I te rānei.
Come to whakarewerewa, enjoy the culture, and enjoy our hospitality.
Ko te tūmanako nui o ngā pakihi tāpoi Māori nei, mā te awhi o te kāwanatanga, ka traiwa tonu te hiahia o ngā tūruhi kia tai ake. Roihana Nuri, te karere.